yenza lula u 25 uphinda phinde ngo 8 to the power 3 londo ke unyuso ngo 3 uphinda phinde ngo p londo ke yonke ngaphezulu ko 5 8 to the power 2 b uphinda phindwe ngo b squared. So singenza ke lento ngendlela ezininzi kodwa ke xaxela into encinci qala. So sawuqala ngale ndawo ke endifake ku square. So sawuqala ke ngonyusa u a to the power 3 ngo 3. So sizawusebenzisa ke i rule yethu okanye umthetho wethu ke lo uthi 3 uphindaphinde ngo 3. So uphindaphinda ntoni i exponents yethu. So loo nto ke izawusinika u a to the power 3 uphindaphinde ngo 3 okanye ke u a to the power 9. Enye ke indlela esingenza ngayo ngoba u b umphindaphinde ngo b squared loo nto ke uzoqaphela uba izosinika into ebawufana nale. So uzukhumbule ku b xa ngabhalwa nganto ithetha ukuthi u b wonyuswe ngo 1 okanye exponent yakhe ngo 1. So loo nto ke izasinika u b to the power 1 umphindaphinde ngo b to the power 2. Loo nto ke izasinika u b to the power 1 plus 2. Loo nto ke isinika u b to the power 3. So into yokugqibela ke mhlawumbi ongayenza kujonga ke amanani wethu la ngaphambili. So siyabona uba sino 25 no 5. So siyaqonda uba u 5 uyangena koyi 2 la manani. So uzasinika u 5 pha ze asinike u 1 apha ngezantsi kuba kaloku sohlula ngubani ngo 5 wethu. So le nto isichazela ukuthini ke, le nto isichaza uba singoku saba no 5 a to the power 9 phinde sibe nayo ke no b to the power 2 yonke ke loo nto ibe ngaphezu ko a to the power 2 ophindaphindwe ngo b to the power 3. So uzoqaphela kuba okwangoku sisame kule ndawo. So xa sesifika apha ke ngoku singatsho sisebenzise ntoni i-quotient property okanye ke umthetho wethu wokwahlula. Loo nto ke izasichazela uba u-a to the 9 ongaphezu ko a to the power 2 loo nto izasinika u a to the 9th ongaphezu ko a squared. So loo nto ifana no a to the power 9 minus 2 loo nto ke esinika u a to the power 7. So sikwayazi ke noba sino b to the power 2 over okanye ongaphezu ko b to the power 3. So le nto ngu b squared over b to the power 3. So loo nto izasinika u b to the 2 minus 3. So loo nto ke izasinika u b to the power negative 1. So sabe siye ngola hlobo ke kwangoku. So le nto isichazela ntoni ke. So yonke ke le nto isichaza uba ngusawazono 5 ophindaphindwe u a to the power 7 kuba kaloku le nto iyasinika u a to the power 7 a to the power 7 ophindaphindwe. So uyaqaphela ke bakho b apha. So b bona basinika u b to the power negative 1. Singayishiya ke ngolu hlobo le nto xa sithanda kodwa ke xa siqonda uba sizifuni ke ii-exponent ezi-negative sayiqonda uba u b to the power negative 1 uyafana no 1 over b okanye 1 ongaphezu ko b okanye ke ngolunye uhlobo singabhala yonke le nto ngaphezulu sibe no 5 ze ke ngaphezulu sibe no a to the power 7 ze ke ngaphantsi kanye unani phantsi wethu ibe ngu b. So uzoqaphela kuba le nto iyafana nale esiyibhale ngapha. Sibeke sigqibile